Sasa sote tuko sawa. Nchi moja yenye usawa. Tunasonga mbele pamoja.
Nobody's left behind.
One love, one people. Sustainable health for everyone. NHIF inafaidi jamii. Strong as one.
Strong as one.
Usawa ni umu.